Batsadi ba ba mokutlo botlhokong moradi wa bona wa dingwaga di le robong o lerato sebapalo o tlhokafetse morago ga go ja dijo tse gotweng o di filwe ke mongwe wa badiri ba kantoro mo sekolong Thebe Tawana yo le ene a tlhokafetseng
tumile a tshameka pele morago ga fetso o tshameka o tswa ka fale o tsena mo kamoreng wa lla o ntse fatshe nna ka ge ba mpolelela gore sese ke yo wa lebe ke mmise gore lela ro tseiwa ke sedidi ke a motsa gore o jeleng a re malomete bomphile stampa go tswa ko sekolong go tswa fa a ba tsena mo toilete mo toilete ke ga a palelwa ke go emelelang ke a tshwen ke mokuka ke tlelele ene fo ntle fa a fufula go fitlha bona ka ba a tlhokafala
nna ne ke le kwa ga rakgadi aka ke lebile di-story tsa ma Nigeria ntata a tla ga tabogile a ntha re matsela go thata ka re go thata eng a ntha re o lerato le Thebe ba tlhokafetse thato o kaebe ke magre thato o ko ntlong e be re letela thato e be re fitlhela thato a fufutse a tlhatsitse a ithatsitse ka matlhatsa a tshologa ditete tse di-green
baagi ba ba neng ba dira ditshupetso ba kgoreleditse dithuto kwa sekolong mme ba ikuela gore modiri yo latofadiwang le mogokgo ba kobiwe
principal ba latlhaletse matsogo a re batho ba bana bao ga ba swela moko mo property ya sekolo ba swetse kwa ntle ga sekolo mme ba bolailwe ke dijo tse di tswang mo sekolong
mapodisi a butse dikgetsi di le pedi tsa dipatlisiso tsa se se bakileng loso kgabagare lefapha la thuto mo porofenseng le ikwetse gore go nne le tshisibalo jaaka mapodisi a ntse a batlisisa sentle Englishihi SABC News Mazista gaufi le Swartregens.